that will eat the grasshoppers that are a problem here. So we've put a few of them in the garden.
Alindi pamene pajapo alindi kuku zake zokwana zochepa ndipo amathandizidwa ndi anthu awiri amene amamuthandira chikho mene njayo amazalapo mbeu tija koma amathira kwambiri amandi kuti amathira compost mbeu zake zidazoita zoona tija.